yawe emona ikala lifukatilwa mapindo yakwe uluseno kutemwa kwakwe fisunga nakula mubeba emoshachela.